Glory to Jesus. Akunandzaba ukuthi uliswati noma uyi South African noma ungumtopia. Akunandzaba ukuthi ubuye Kenya. Kodwa izibele zakhe ziwanele wonke umhlaba. Glory to Jesus. Noma uyinjinga noma uphuyile kodwa izibele zakhe sinjani manje? Glory to the Son of the Living God.